Abani sioni unavyomnyemelea bwana yangu Msichana sidhani sioni unavyomnyemelea bwana yangu Kambali naye kambali naye kambali naye kambali naye